umdlali wasemuva weKaizer Chiefs uInacio Miguel usephumile obala ngokuthi akadingi ukufaka ibhande ukuze azi ukuthi ungukapteni eqenjini. Njengoba kulungiselela umdlalo wangomgqibelo weBetway Premiership neMamelodi Sundowns, uMiguel uchaze ukubaleka kokuthi iqembu libe nokapteni abangaphezu koyedwa enkundleni. Lo mdlalo neminyaka engu-28 ubudala oseke wadlala emzuzwane nokuhlungela iUEFA Europa Conference League neFK Leopards yaseLatrave ukugcizelela ukuthi inhloso yakhe ukubona abanye okapteni eqenjini leChiefs. Yebo kunjalo kunginika ukuzethemba ukudlala ku-CAF Champions League ngisho ne-European League, kodwa kubaleke kakhulu ukuthi angizame ukuba ngukapteni, kusho uMiguel. Ngizame ukuzijwayeza ngokushesha futhi ngenza abadlali abaholi ukuze bazilawule, ngoba uma sinabaholi abangu-11 kuzoba lula kakhulu kunokuba noyedwa. Umsebenzi wami ku-Kaizer Chiefs ukwenza bonke abadlali ukapteni futhi kuzoba lula impela. Angilidingi ibhande ngoba liwuphawu nje. Inhloso yami ukuba ngumholi, kodwa ngaphandle kokukhombisa wonke umuntu ngebhande ngalweni ukuthi ngingumholi, kufanele ngibonise ukuthi ngingumholi ngemiphumela, umzamo, indlela engiziqeqesha ngayo nsuku zonke, nokuba yisibonelo kubadlali abancane. Ngemuva kwemidlalo emibili yokuqala bezilokhu zikhulu izikhalazo kubalandeli be-Chiefs ukuthi uMiguel akanikezwe ibhande likakapteni. Kodwa kunalokho uMiguel ufuna ukusiza uYusuf Mat akhulise izinga lakhe lobuholi. Njengoba abantu besho, ngiyazi ezinkundleni zokuxhumana bakhuluma kakhulu, udinga ibhande. Cha, ibhande lilungile kuYusuf. Ngiyamhlonipha njengokapteni, usedlale kaningi kuKaizer Chiefs. Ngimbona njengomholi, ungumholi wangempela, futhi ibhande angilidingi. Ngidinga wonke umuntu abambane, futhi wonke umuntu uzoba ukapteni wakhe kuleli qembu. Sidinga ukuqonda ukuthi sidinga okapteni abangu-11 hayo yedwa.